unu ndị be anyị, ana m anabata unu n'ihe omeketa abụ oge aṅụrị. Ma tutu anyị na-eje n'ihu, o nwere ofu ihe nke na m gara ga enweta nnọọ m na-afụ nke a n'ime ịntanetị. Mụ adalechi ya anya, m sị a na ka sokwa na ya, n'ihi na nke a bụ ife na-eme eme. Ọtụtụ ndị a na-eje ụka, mana nke a bụzie na nwa anyị bịazi bekwuzie ọnụ ya sizie na ife na-ewute ya bụ na nwa nwoke a na-eje chọọchị. Ọbụkwa na ọkwa Falz ka ọ kpọkwara afọ ahụ, mana ọ bịazie kpụwazie nyezie ihe dị iche iche n'ime ya. Ihe ụtọ na-eje ụka, ama m ihe gị ọ na-esi na-eje ụka. Mana o kwuru nke ya, ọ sị na o nwere ụbọchị o jere ụka. Mgbe o ji rute, otu onye na-ebu onye okwuchukwu, ya bụ nke a na-akpọ pastọ n'okwu oyibo, o were ihe igwe eji ekwu ụka were nye ya. Si ya ma o bido nnọọ gwa ndị mmadụ okwu, ha ewerezie ya merezie dị ka ma ọwụzi chukwu na-emegharịzi ihe a ị nọkwa ya wụzie na nke a bịazibie wutewezie ya, n'ihi na ọ sị na ọ na-abịa ụka na ihe ubu n'obi bụ ka ọ bịa kpele chukwu nnọọ na ọnwụghị ka na-ebula ya elu n'ihi na ya nwawụ chukwu. Mana nke a bịazie mezie ya osizi na ọ chọzi na-ejezi ụka, mana nke ahụ emeghị ya na ọ dị azụ n'ebe chukwu nọ na ọ fụkwara chukwu n'anya. Gịnwa bụ onye ka ihe mere n'isi ị na-eje ụka? Amaa m, mana m a na-eje ụka. Ọhụ ya na echikwara n'ebe nọ bụ isi mbido telivishọn oge aṅụlị. Oge aṅụlị bụ ọ na-akpọta akpọta, ebe a na-emetụ ụmụnne mmanụ nọọ. Ya bụ na nke anyị ga-eji ewere jee ezigbo ezumike nke a bụ egwu. Ya bụ egwu gbara ọkpụrụkpụ, egwu na-ewu ewu, egwu a na-etere etere. Ya bụ nke fi n'otu na ọ bụ ịwa. Ejile lọvụ gị mee gịnị? Mee mụ ịwa.
Akata akaria, ina bali mi titi im na bahalia. Mebe mi papo na sala ke ba ya wa. Your features emeka oma na na hala, or na hawa asamu wa mama. Afunge na sile kwa lidi puka agama. Ika nidi godi fuko lege mpake kwa. Ogoro fima no echo tagen ate kwa. Mana mwa watu kwa, sometimes it neche. How di boy go day, mi we lobi muba pepe. Never loved another like him, gingwa baby juese. We tell niggi fana wa wuni fana esese. Kamuna gia lise. Sana wa nke na maka, ka ilua. Nyemu ya number, nyemu ya control.
Can you remember, say my mewa? No use this your love, we make me wa. Can you remember, say my mewa? No, 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 no use this your love, we make me wa. Yeah, baby, body go banana. Can you be funny, banana? I'm feeling you, ta-ta-ta. Every life,
tell me your secret, I won't tell. If it bunu kuna kumbe, no na ebu munga mafuli akame ebu dumbe. She ma make your hair swell. Mwambu no bisa gile koli mo, hai mi no gibu poli mo, skrise banana phone mo. And you any way me, mwambu change go di tone mo. Yeah, girl, pretty my body, my money and the soul mo. Soggy body no be mo. I promise you, baby, I wanna keep out kwa. Iru gamba king, wadi roji alafya. No tene kwa na mungu, ase mona mona gige vite lani akanka. Imana wanke na maka, ka ilua. Nyemu ya number, nyemu ya control. Mind can attack, Kaido. Did you manage to get control?
Can you remember, say my mewa?
I'm gonna try say
mwa. No use this your love, we make me wa. Girl, I'm feeling. Can you remember, say my mewa? No, 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 no use this your love, we make me wa. Yeah, everybody go banana. I am in for the banana. I'm feeling you, ta ta ta. Every life. Everybody go banana, buy it for me banana. I'm feeling you, ta ta ta, and we life.
bụ obere ezumike njiri, nke ahụ bụ egwu si nwata fino n'ọnụ wee pụta ịwa. Ya bụ na ị na-emerụ mmadụ, na-eme mmadụ, biko o nwere n'obi ha na-esi gị ike, ya bụ ijiri ịfụnanya merụ mmadụ ahụ. Fino si emele m gịnị ịwa, ejila lọvụ mee gịnị mee mụ ịwa, ejila ife m fụrụ n'anya mee mụ ịwa. Nke ahụ si gịnị n'ọnụ fino wee pụta. Ọzọ anyị ga-ejezi ugbu a bụzi nke akụkọ obi ụtọ, ihe ga-eme obi na-atụ unu ụtọ nnọọ, nke ahụ ga-eme unu nne onye na-asị u ya bụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nke a, ị ga-abịanụ ka anyị nke ife nwere n'abọ na ngwa na atụla ya mbọ n'ihi na ife juru n'abọ.
What a way on the front, what a babada banjin, what a babada banjin, what a view to back, kill a wabada banjin, kill a wabada banjin, and wabba the bomb, you go, palapala engine, and how, talatala engine, egg mash on the capomb, vien the mabada banjin, vien the mabada banjin, engine,
engine, engine, katapila, engine, 911, engine, katapila, engine, 911.
Hey pretty girl, my beautiful ajibota, like a superhero, I got my booya comforter. Adam show before man akita, Adam show a nigga muta wata wine, mona giga bo adora, huh? Nothing compares to you, my boo boo na asa. It be the best thing, maka chuku. So in the biko, come closer, your rainy days are over. On the anywhere, the defeat to come and lean on my shoulder.
Shoulder.
If I commit murder, I got why your father call your mother, your sister call your brother. If I go be your prisoner, you go be my warder. I borrow from money, be a bo. It took a simo, be a gami. Negi here na chop. It the money, so just mention or anything it on. If you go like party tonight, then I got my
boy on the front.
What a babada banjin, what a babada banjin, what a view to back. Kill you, babada banjin, kill you, babada banjin. I'm a bupa de bomb, nika o palapala engine. Yeah, chala chala engine, egg mash on the capomb. Vien no mabada binding, vien no mabada binding. Engine,
engine katapila, engine 911. Engine katapila, engine 911. Engine katapila, engine 911. Engine katapila.
If you do bully, you need be mad at me. I don't know if that's enough or what. I don't like it, but if I could catch you and touch you more, go. Who do mad at me? Now it's a waster. Happy as well. What about my shit? What about my shit? That's in the name of what I put no money. You're even starting to know. I'm a bozo, zero, and I'm a go lolo. And the pity guys, you know, go walk a kid along. You go feel on my pop something. Pop or say, it's your child is my black guy to pay. Take your seat in my game is your cup and I like your face. Man, even when I got in love with your waist, I'm feeling no cup of money. When you be a fool,
what a babada banjin, what a babada banjin, what a view to back. Kill a wabada banjin, kill a wabada banjin. I'm a bupa de bomb, nika o palapala engine. Yeah, o chala chala engine, egg mash on the capom. Vien no mabada banjin, vien no mabada banjin. Engine.
Yeah. Mr. Rock.
Nke ahụ bịa n'ọnụ, ọ ma sị na nke ahụ n'ọnụ na nke a bara unu aba, nke a metụrụ unu obi mma, ya bụ ihe akụkọ nke obi ụtọ ahụ. Ụnụ apụla n'ụtụtụ gaa eme ebe niile. Anyị ga-agbazi n'ọzọ, o were bụrụzie egwu. Nke a bụ nke si flavor, ya bụ ijele, great traveler, ya bụ onye ije, ije nwoke na ije nwaanyị. Mana ndị Igbo na-asị, kwalụ onye ije akwa, mana Chukwu na-edu anyị. Ya bụ na nke a gbara m isi. Ọzọ anyị ga-agbazi n'igbo abụzizi, anyị ị ga-abịa ka anyị gosi gị onye anyị nwere n'ime studio nke taa, ya bụ onye ọbịa pụrụ iche.